maka nganga ya wụrụ coronavirus. Ha nọkwara na-akụziri ha ihe a ga n'imeni ka ha ghara ka ibute coronavirus a. Anyị akụziele ha, anyị akụziele fọ taa na-eme kemgbe anyị kụziwere otu esi akwọ aka, otu esi adị ọcha, otu a ga iji mee sọraundings anyị ya dị ọcha, ka anyị gharakwa n'ike ibute nrịa nrịa. Anyị emechala gbachakwa ahụ ma otu a ga na-eji ghara ka ịdị na-aga mitin mitin nga ndị mmadụ kpụkọrọ ka ha ghara ka enyo onye ọbụla nọrọ nsị nsị tiri ọrịa a agaracha. Adịghị otu anyị ga iji gachaa ya na wọdụ anyị, anyị aghara ka ịdị kpọkpọ onye ụkọchukwu anyị. Ọnya anyị bịara taa sị anyị bịakwanụ bịa gwa gị sị ndị ọrụ ahụike nọ na parish gị. Chukwu gọzie gị. Yes, brother.
Ana na nda gọọmenti ọhụrụ n'ọrụ gọọmenti a.
Change the Quality Foundation. So akwado anyị na ndị ahịa local government. Our coordinator wụ health yard. Anyị akwadoghị akwado ndị ego ofe. Yes, anyị ji amụjikwa n'ọrụ ndị ahụike ahụ na government. So ha ga-selectikwa n'anya. Ka anyị ga-akwado ka agbasa wakwa dị ike n'ozi ọma anyị ga agbasa maka ahụike. Anyị kụzirekwere ndị na-abịa chọọchị a. Gị ga agarukwene n'ọta, gị aga akamakwara ha, o nwere ndị ike anyị na-ahụnacha. Gị gakwa gị na bikọs a gara agwa ha ebride ebride, o nwere ike ya gwa m cheche ka anyị kwuru ekwu. Ị garu nga na-agwakwa ya gị na-echeta ekwuhe mara ama. Onye ọbụla aka ruru mgbe o ruru 200 ya zụrụkwa were kpuchikwe imi na ọnụ pie ofending the time gọọmenti ga-ibu ihe ugbu a na-agwakwa na si dis sanitizer ma ọ rụrụ gị ịzụrụ n'ime ahịa gị were mmanya ọkụ karịkarị anụ aha evride evride ewere esite na nkụ aka nke akpọ aha ọchakwa ya bụ sanitizer. Nye ụwa aka ịga na-enyere anyị iji na-agbasara ahụ nwere ike ha anụ ka anyị kwuru ha dị ukere ebe mfada kwuru
maka atụnye na-atụ ọrịa bụ ndị na-ekpo ọkụ ọnya ejise ma aka ịhụ ha n'izụta sanitaiza dewere kaịkaịza ụja dị ndị ọrịọgwụ aka gị ha gakwana n'isi na-aga ya lasịla akara ụwa na ha nọteta 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 onye amakwala ibie a ha agachaka ha mitere ha lụbụ ha eluwe ha na ụbụ ya na ya mmiri ga
ozuna dị mma bikọsi ihe ewu ihe nọ ground na nakwana ejiriri ihe ụwọ kama ọ bụ ịnọ na Because all the time, I saw you make an annual action. So, I'm in charge of health under the area of family and human life / HIV/AIDS commission, the diocese. Ihe gọọmenti ikwu iji hụ na ọrịa corona virus COVID-19 ọbataghị ebe na-enyekwa anyị Chineke serupe enyere anyị aka naanị nnanya sọvegi mmeri nye okwu ụbọchị niile na social dis medivision maybe tablet na-akpọpụ ihe hụ na o nyere anyị aka ịkpara anyị nwe ya rịọ dịka ọrịa kwara anyị aka na ọ dị oke mkpa na ịkọ ọgwụ fes n'ime na ọnụ dị oke mkpa ịdị oke mmiri rọrọ nwọta n'ihi na ọnụ ụzọ agaghị mgbe niile si otu a nwere dị gara ewu ịchọ mkpa akpụ ọzọ ọ nọ na mpe rọrọ nwọta ụzọ ọzọ ọ na-asara akwapịa na ụzọ dị So we continue praying for this not to see us.
Amen.
Not to see us. So again, I mean, yeah. In the meeting. This is not more than 50 people. Distancing from one another. We help you people. You know, for now, I say, where we is your matanya?
Yes.
You don't do it.
They want
to know. They want to know. They want to know. They want to know. They want to know. They want to know. They want to know. They want to know. They want to know. They want
to
know. They want to know. They want to know. They want
to know.
They want to know. They want to know. They want to know. N'ihi na ndị ụkwa ndị na-agbasa ozi dị otu ọ bụ ndị na-enye aka na faịtị ihe mgbe ụfọdụ kwa anya na ọsọ ichekwa ya na-eha aka ihe ntewu na aka n'aha Jizọs. Chukwu nna ajọ ike niile gọzie unu nna nwa onye nke a na-anata ọgwụ septic ulcer ọgwụ a nụọrụ anya ọgwụ a nụọrụ anya ọgwụ a nụọrụ anya ọgwụ a
nụọrụ anya
ajụjụ anyị na-ajụ ọ bụ gịnị bụ nsogbu anyị.